Omoyo wa Katonda agenda kubeerawo. Oyo omukulu atusabire bana abaana.